Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye bakunzi mwese ba radio haguruka kaje mukurikire amakuru twabateguriye kuno munsi wa gatanu igenekezo rya 2024 ukwezi kwa munyonyo umwaka wa 2023 mu nkundire mbanze ndabashikirize ingingo nkuru nkuru ziyagize umugambwe senere urongowe n'umushinga mateka gatogwasa uriyamiriza inama yabaye kuwa 19 munyonyo uno mwaka wa 2023 itunganijwe n'abahagaritswe mu nzego z'uwo mugambwe nyitangazo ryashizwe habona kuri wa gatanu umugambwe senere uratangazwa n'ingene iyo nama yari ishigikiwe n'inzego z'umutekano hamwe n'abajejwe intwaro aho mu ntara ya Gitega twari bateguriye mu ntango z'ano makuru biragoye kwizera ibizova mu matora yimirije mu mwaka wa 2025 mu gihe umugambwe uri ku butegetsi wahinduye itegeko rigenga amatora n'ibiringo by'umukuru w'igihugu uwakaba ari umwihwezo w'umuhinga mu bya politike nayo mu runanise na debe ruharanira agateka k'abana rusaba ko hokogwa amatohoza adahengamye kugira abagandaguye umwana muri zone buterere bamenyekane bongere kubitwe intaye mugahanga nibi muraza kubikurikira arine munezero nije ndi kuri mikro nkabandi konfashwa na Gisele Manirakiza tuma amajwi abashikira mukanya idonido.
Iyi muri ko murumviriza ni radio haguruka. Radio haguruka, haguruka abarundi tugwanira igihugu cyacu.
Nodere niwiyumve kuri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'abarundi. Urazi ngene tuyakeneye. Yaturonse n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose umwanditsi w'isa kujya 96 niwatwihaniza ati mwebwe mukunda umukama ni mwanki kibi turazi gukunda umukama umukama rero nakumurikire ujana uburundi bw'umukama mu neza majambere ukomeze rukundo hagati ya bene igihugu utahukane ingunzi incabwenge twibarutse zirengere ubwo ruturimwo zigaruke kududeza imbere zikoresheje ubuhinga zifise
atugarukane abari mu buhungiro ati incabwenge twibarutse zirengere ubwo ruturimwo zigaruke kududeza imbere zikoresheje ubuhinga zisanzwe zifise mu gihe bigaragara neza ko ibintu biriko birayangara mu gihugu kandi mwizo ncabwenge ziri nyuma y'igihugu bikaba bigaragara neza ko harimwo abafisi nyishu z'ibibazo bihanamiye uburundi kino gihe mbega umukuru w'igihugu yoba ashika kubitiza gatima mpembero kuri risengesho canke yoba yarifashe minenego mugihe umukuru w'igihugu yokwibutsa irisengesho akarishyira ku mutima ibyo akabikora yisunze inyungu z'abarundi bose atisunze inyungu z'umugambwe atisunze inyungu z'amoko atisunze inyungu z'intara igihugu cy'u Burundi coca cogorora mu kanyisase hanze y'igihugu hari incabwenge nyinshi mbere usanga zivise imigambi myiza cyane yotuma abarundi batera imbere mu kanya gatoya umukuru w'igihugu rero afise uruhara rudasanzwe kugira ngo ibintu bigume canke byorohe byose ahanini byugariye kuri we kuko byose bikirira canke bipfira ku burongozi ubuzima tubayeho kino gihe ni ishusho y'uburongozi buriho kino gihe ariko mwibuke yuko ugwaruka ariko gwinshi cyane kandi rufise uruhara ntangere kugira ngo haboneke inyishu y'ibibazo bihanamiye igihugu cy'u Burundi.
Dasubiye kubaramutsa ano makuru tuyahere muri politike nari mpejeje kubabwira mu ncamake umugambwe Senere urongowe n'umushingamateka Agato Gwasa kuri wa 2024 munyonyo umwaka wa 2023 wasohoye urwandiko rwiyamiriza inama iherutse kuba kuwa 19 munyonyo uno mwaka wa 2023 iyo nama ikaba yabereye igitega mu nyubakwa za bar restaurant le Nox iyo nama ngo ikaba yatunganijwe n'abiyonkoye kuri uwo mugambwe bagera kuri 10 haheze igihe kitari gito bahagaritswe mu mabanga y'inzego z'umugambwe Senere kandi inzego z'uwo mugambwe zitabizi umugambwe Senere ugatangazwa n'uko iyo nama yari ishigikiwe n'inzego z'umutekano hamwe n'abajejwe intwaro igitega hahonyanzwe ingingo y'akarenganyo yo kuwa kabiri ruheshi umwaka wa 2023 uwo mugambwe wafatiwe n'umushikiranganji mu byajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu ihagarika ibikorwa byose by'uwo mugambwe mu gihugu cyose uwo mugambwe ugasaba gusubizwa uburenganzira bwawo abanyagihugu bo babandanya gukebura indongozi hamwe n'abanywanyi b'umugambwe Senere kutaguma babwiza umuntu wabategetsi bo muri CNDD-FDD ngo bibaze ko uwo mugambi wakozwe utateguwe ngo bakwiye nabo nyene gukenyura ukundi kugira bashobore gusubirana uburenganzira bwabo. Iyi nkuru tuyibaze ni Nete Nancy Mutoni.
Muruko rwandiko rwatewe ko umukono n'umukuru umugambwe Senere Agato Gwasa umugambwe Senere uvuga yuko utangara wibaza ukuntu umushikiranganji mu byajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu yemera kumugaragaro umushingamateka Agato Gwasa n'indongozi y'umugambwe Senere yemewe n'amategeko ariko ku rundi ruhande akemerera abiyonkoye kuri uwo mugambwe arongoye gukora igikorwa byitwa ko kibujijwe gukorwa n'indongozi z'umugambwe Senere. Umugambwe Senere ubandanya uvuga ko uboneyeho akajyo ko kongera kuvuga ibikorwa na leta y'u Burundi biciye ku mushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu intwaro rusange n'umutekano mu gukoresha ku mugambwe Senere ingendo y'akaruta akandi kakakamira iyo ngendo nayo ngo ikaba ihonyanga byeruye ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hamwe n'itegeko rigenga imigambwe ngo ikaba kandi atanyungu n'imwe izanira igihugu uretse kongereza ingorane kuzihasanzwe ziriko zibi za icyuya leta mu kurondera kuzitorera umuti nazo zikaba zijyanye n'ubutunzi isesagurwa ry'ubutunzi igiturire ukwitiranya umugambwe uri ku butegetsi na leta uguhonyanga agateka kazi na muntu igifungu mu masoko ya leta atangwa n'izindi umugambwe Senere ukavuga ko wamye wiyamiriza n'inguvu nyinshi ukwivanga k'umushikiranganji mu byo ajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu n'abashejwe intwaro mu bikorwa by'umugambwe Senere. Umugambwe Senere ugasaba gusubizwa uburenganzira wambuwe bwo gutunganya ibikorwa byawo bya politike. Kurikira umushingamateka Agato Gwasa arongo umugambwe Senere. Kw'ibikorwa by'umugambwe Senere bavuga ko byateguwe kuva kera nk'uko bishyikirizwa n'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reveriano Ndikuriyo.
nimba ibyo twagwanye mu sindi bibi ari byo nawe wagwanira mu mutima mugambo sindi bibi cyane ubu mugenzi w'umugambi murabonye inacyo yagishe nacyo namubwira ni jewe sinihuta ibyo mvuze banabizirikanye umwanya muremure uzongera kubyiyumvira bitakigira ingufu karibu
bafatiye kuri ibyo abanyagihugu babandanya gukemura indongozi hamwe n'abanywanyi b'umugambwe CNR kutaguma babwiza umunwa abategetsi bo muri CNDD-FDD mu kwibaza ku mugambi wo kubahagarikira ibikorwa wakozwe utateguwe uwo mugambi ngo warateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD nk'uko biri ngo no mu mvugo ya Reveriano Ndikuriyo arongoye ku rwego rw'igihugu umugambwe CNDD-FDD ku bw'abo banyagihugu abanywanyi ba CNR ngo bakwiye nabo gukenyura ukundi kugira bashobore gusubirana uburenganzira bwabo.
Ndagushimiye Ninette Nancy Mutoni kuri iyo nkuru watwegeranirije. Mu gihe u Burundi bwimirije amatora yo mu mwaka w'2025 umugambwe CNDD-FDD ukaba warahinduye itegeko rigenga amatora n'ibiringo by'umukuru w'igihugu kuva ku myaka 5 gushika ku myaka 7 umuhinga mu bya politike Denis Banshimiye ubusa abona ko bikigoye kwizera ko amatora yogenda neza kuko ngo urubuga rwa politike rutugururiwe abarundi bose hamwe no kuba hari ingendo iranga Barundi yo kwifata nk'Imana iyo baronse ubutegetsi mu guhohotera abo badasangiye ibyiyumviro nayo guha ikiringo cy'imyaka 7 umukuru w'igihugu ngo ntacyo biza kumarira Abarundi kuko ayo ari amabanga akomeye kandi yaruhisha imyaka 5 ngo yari ihagije Abarundi babona ko atakizere na kimwe cy'uko ibintu bizohinduka ku ntwaro ya CNDD-FDD ngo kiretse kubandanya imigambi yabo yo gutabaga igihugu inkuru na Jeannette Kamikazi.
Mu gihe mu Burundi himirije gutunganywa amatora yo mu mwaka w'2025 y'abashinga amateka abakenguza amateka hamwe n'abahanuzi b'amakomine hadasigaye inyuma n'amatora y'abakuru b'imitumba bamwe n'abandi baratanguye kugira icyo bashikiriza ariko kuba hama haca hahinduka itegeko rigenga amatora iyo hegereje amatora Denis Banshimiye ubusa umuhinga mu vya politike akaba n'umwigisha muri kaminuza abona ko bituma inzego zigoyagoya ngo zigaheza zigahinduka inzego zubakiye ku muntu ngo zigashiraho ubushobozi bw'umuntu aho kuba ubushobozi bw'itegeko kuri ivyo ngo biracagoye kwizera ko amatora yogenda neza ngo kuko uruvuga rwa politike rutugururiwe abarundi bose hamwe no kuba hari ingendo iranga abarundi yo kwifata nk'Imana iyo baronse ubutegetsi mu guhohotera abo badasangiye ibyiyumviro. Dukurikire Denis Banshimiye ubusa umuhinga mu vya politike amajwi yiwe tukaba tuyakesha ikinyamakuru ya Ga Burundi gikorera ku murongo ngurukana bumenyi.
Haracariho ibihaze kuko turaje nko mu vya politike bwite turacabona yuko urubuga rwa politike rutarugururirwa bose ngo abantu bose ngo abanyamigambwe ngo abashira hamwe adaharanira ibyicaro vya politike ngo akoreshe ukwishira n'ukwizana nkuko babihabwa n'ibyezo bashingiro ingendo yo kwishimira ubutegetsi ugasanga barasinzikarije ubuzima abo basangiye igihugu ingendo yuko iyo umuntu aronse ubutegetsi aca yifata nk'ikimungu akavuga yuko asumba bose n'ukuvuga uko kunta amategeko aguma ahindagurika atuma inzego zigoyagoya nko muri kino kiringo akarero umuntu acavuga kubijanye n'iri hindagurika giri tegeko rigenga amatora ukugoyagoya kw'inzego nuko zica zihinduka inzego zubakiye ku muntu n'ukuvuga itegeko bica rituvyarira inzego zavuye mu gushaka ku muntu zishiraho ubushobozi bw'umuntu aho kuba ubushobozi bw'inzego niko karorero nobaha kubijanye n'iri ihindagurika by'itegeko rigenga amatora.
Kubera ko Denis Banshimiye ubusa naho ari umuhinga mu vya politike asanzwe yegereye ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD aragaragaza impungenge afatiye kuri iryo hindurwa ry'amategeko ahavuga ko nko mu gihe umugambwe CNDD-FDD utotsinda amatora yo mu 2025 ngo byoca bituma utakaza ibibanza byinshi by'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka adasigaye inyuma n'ikibanza c'umujikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi nahavuga ko afitiye amakenga ko abarundi badashobora kwakira ingingo nk'iyo yo bivuye mu matora biraboneka neza ko ahubwo afite amakenga kumugambwe wiwe CNDD-FDD utoheza ngo wemera amatora nkayo mu gihe yoba yagenze gucyo nkuko kuva mu 2010 gushika none munsi itarigera yemera ko yatsinzwe kandi dasiba gukubitwa impaga kurikira Denis Banshimiye ubusa
dufate rero nko mu 2025 dufate hoba uwundi mugambwe utsinda amatora kubwangingo uwo mugambwe wotsinda amatora atari CNDD-FDD mu 2025 ni wowe nacuronka abashinga amateka benshi n'abakenguza amateka bigaca bisigura kari na ucuronka umushikiranganje wa mbere n'abashikiranganje bose mbega abarundi turiteguriye kuvyakira mbega abarundi twariyumviriye yuko ivyo bishitse java bidutera ingorane aho mvuga nti si vyiza nuko bwa mbere habayemwo ivyo bintu byo gusubira mu kiringo ubwa kabiri kaba bishobora kutuzanira ingorane tutamenyereye kuvamwo neza mu gihugu turibuka nko mu myaka y'amagume aho bavuga ngo umukuru w'igihugu nuwo muri Frodebu umushikiranganje wa mbere nuwo muri Prona ugasanga rero bariko barareka kumvikana nico bituma uko gutandukana biciye muri ubwo buryo jewe nta kiza gikuru cyane ndabibonamwo
nayo gukura ikiringo cy'imyaka 5 umukuru w'igihugu yahora mara umugambwe CNDD-FDD tukagishira ku myaka 7 ngo ntaco biza kumarira abarundi ngo kuko ayo aramabanga akomeye kandi aruhisha kubwiwe imyaka 5 ngo yari hagije ngo naburya mu Burundi hataratsimba tari ntwaro ya demokrasi ngo harimwo ibintu bishobora kugorana ivyo twari ko turavuga byo gutakaza ibibanza byinshi mu nzego zifata ingingo n'ubunyene twongere dukurikire Denis Banshimiye ubusa
ico jewe ntanashigikiye no gufata ikiringo cy'umukuru w'igihugu bakakivana ku myaka 5 bakagishira ku myaka 7 ivyo jewe ndabishigikiye kuko ugutanga ikiringo cy'amabanga bituruka kukuntu bavuga bati ni amabanga aruhisha cyane ni amabanga atumagiza cyane bisaba rero yuko umuntu ayakora mu kiringo kitarambiranye cyane n'imiburiburi imyaka 5 ikiringo cya mbere ikiringo cya kabiri ikaba imyaka 10 hanyuma akaruhuka akabishyira abandi rero gufata ikiringo cy'imyaka 5 bagishyira ku myaka 7 ivyo jewe nta nubwo nigeze ndabishigikira birashobora kuba byiza mugabo kandi mu bihugu bitarasobanukirwa n'ingendo ya demokrasi birimo ibintu bishobora kugorana
kuri ibyo byose abarundi babona ko atacizere na kimwe cy'uko ibintu bizohinduka kuri no ntwaro ya CNDD-FDD bagifise ngo kiretse kubandanya imigambi yabo yo gutabagaza igihugu nkuko bariko barabikora bakabona ko nyabuna abarundi bobandanya imyiteguro ihagije kandi ikomeye yo guhana no kwigizayo umugambwe CNDD-FDD ngo biciye mu nzira izo arizo zose
Urakoze Janete Kamikazi tukiri kuri iyo nkuru nyene Denis Banshimiye ubusa umuhinga mu vya politike asanzwe yagereye ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD nawe nyene abona co kimwe n'isinzi ry'abandi barundi badasangiye kwemeza ko umushinga ntahe Paul Ngarambe yatunganije neza amatora yo mu mwaka 2025 akagira ko yemeza ko ivyabaye mu gihe Paul Ngarambe yatunganya amatora ora mu mwaka 2025 ngo byabaye igitangaza gusumba ivyitwa amatora byatunganijwe na Pierre Claver Ndayicariye mu mwaka 2010 hamwe no mu mwaka 2015 ngo byabaye akarambaraye bigatuma havuka isinzi ry'impunzi ngo hamwe rero ni byabaye mu mwaka 2020 no munsi bigifite imanza mu masentare dukurikire Denis Banshimiye ubusa umuhinga mu bya politiki ke asanzwe yegereye ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD
mu 2025 umugwi wigenga ujejwe amatora ku gwego gw'igihugu wari urongowe n'uyu professeur Paul Ngarambe harabaye ikintu gitangaje abo bari biteze ko babandanya ku butegetsi sibo batsinze amatora hanyuma umugwi urashikiriza ukuri kwa matora umugwi ushikirije ukuri kwa matora aho kuvyara imvururu ahubwa barushijwe bahavuye bavuga bati turemeye ahi ntahe yashize aho mvuga nti icyo kintu kiratangaje no kubera iki nuko bari kuja mu nama nshinga amateka ni nama nkenguza amateka icyo bita le parlement hanyuma ntibashire hamwe amajwi kugira ngo bashobore guha umukandida wari yitoze icyo gihe ku izina rya CNDD-FDD kugira ngo ashobore gushikana ibitigiri byari bisabwa nibwirizwa washingiro ariko bahavuye bashira hamwe baremeza bati nivyo kuri turamutoye kandi arashikana nibitigiri bisabwa nibwirizwa washingiro ariko mwarabonye mu 2010 atanguye kuvuka impunzi mu 2015 havuka impunzi mu 2020 naho nyene naho byagerageje kugenda neza bukebuke mwarabonye yuko jahereye muri sentare no kuvuga rero hariho akagihaze mu bijanye n'amatora hariho akagihaze mu bijanye n'amategeko agenda amatora
nayo mu gihe abatari bake bakunda gusaba bashimitse ko mu mugwi ujejwe gutunganya amatora seni ngo hoshigwamwo abanyamahanga kugira uwo mugwi ushobore kwigenga kandi utunganirize bose Denis Banshimiye ubusa umuhinga mu bya politike ntiyerekana neza ahagaze ku ruhande rumwe abona ko abanyamahanga ngo badakenewe akavuga ko ahubwo hakenewe abagabo bijunja n'ijambo nka Paul Ngarambe mu gutunganya amatora nayo kucerekeye gushira abanyamigambwe muri uwo mugwi seni avuga ko bidakenewe na gatoya kahubwo ari navyo biheza bigatuma ayo matora agenda nabi kubwiwe rero abanyamigambwe ngo ntaco baza kumara mu mugwi ujejwe gutunganya amatora iciyumviro asa nuko ahurira ko n'iyindi migwi y'abarundi ariko iyo yindi migwi yo igashimikira kukuba hoshigwamwo abanyamahanga kugira ngo uwe umugwi wigenga nyakwigenga twongere dukurikire Denis Banshimiye ubusa n'umuhinga mu bya politike akabasanzwe yegereye ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD
ubwa mbere ico cyiyumviro je ubwanje nk'umuntu akurikirana cyane bijanye n'amatora sindagishigikiye cyane gose by'ikirenga kuko mu 2005 amatora yaragenze neza ata abanyamahanga bari mu mugwi hanyuma kandi ibi byo kwiyumvira abanyamahanga abaza kudufasha na cyane cyane bagaca binjira mu migwi si byiza kuko bihava biduhishusho yuko tuzokwama dukora neza ari uko turonse abanyamahanga mbega mu Burundi harabuze abashinga ntahe n'abapfasoni bijambo bashobora gutunganya neza amatora nibaza rero yuko abanyamahanga baje mu mugujejwa amatora sibo nkenegwa ahubwe igikenewe n'umutima nama watwebwe nyene abarundi tuvuga duti turakeneye amatora meza none nitwa badukeneye amatora meza nibande bakwiye kuyaturongorera nkajewe kubijanye n'amatora nk'umuhinga akurikiranira hafi vy'amatora mvuga mu majambo yumvikana ko imigambi atakikeneye kuja gukora mu mugwi w'amatora imigambwe ntikeneye kuja guserukirwa mu mugwi ujejwe amatora umugwi ujejwe amatora nujemwo abantu atana hamwe begamiye baciye ubwenge kandi bazwiho igihagararo mu mibanire yabo no mu migenzo yabo bijya byo kuvuga ngo imigambwe iyi nije guserukirwa mu migwi y'amatora bijya biri mu bituma amatora ashobora no kutagenda neza
Mumakuru azokurikira tukazoshikiriza icyo muhinga mu vya politike Denis Banshimiye usavuga kugituma ubutegetsi bwa CNDD-FDD butemera ko habaho intwaro ishingiye kuri demokrasi hamwe n'ibituma hadasiba kuboneka indyane mu migambwe itandukanye. Reka tubanze dusabe mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate duce tubandanya n'amakuru twabateguriye kuri radio Haguruka.
Haguruka Barundi, humuragi ugu chatu vyaye muvyeyi wa twese. Abatotezi ibibondo vyawe bakaguhagarara munda, bakiba, bakica, bakangaza, amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona. Humuragi ugu ciza, gumye umutima kuko uracafise intwari. Zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvyi n'abavyeyi. Humura Burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu, tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera Barundi kandi mukomeze n'abandi, mwimi mitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi. Dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato vyaye. Komera Abarundi kwibanga riranga intwari, rikazira kwihora, rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga, rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo Barundi, dukomeze urugamba rw'amahoro. Dufate mu mugongo imfura zacu, ishaka, ubutwari n'ubuntu biturange, maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu, kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inabeza.
Ubutungane ngo burakwiye gukora amatohoza yimbitse kugira hamenyekane hongere hahantu abantu bagandaguye umwana w'imyaka 5 inyuma yo kumufata ku nguvu. Ivyo bikaba byabereye muri zone ya Buterere mu gisagara cha Bujumbura mu ijoro rya 19 mu Nyonyo uyu mwaka w'2023. Ako kamo gategwa n'urunani rw'amashirahamwe haranira agateka k'abana FENADEBE anemeza ko bazoronsa abashingwa manza umuryango w'uwo mwana mu gihe bo kwitura ubutungane. Bamwe mu bumvise ibyo bisabwa n'urunani FENADEBE bavuga ko atabutungane bo kwitega ku ntwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD, ahubwo ngo n'ukuyisezerera hagashigwaho intwaro yubahiriza amategeko. Inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima.
Murunani FENADEBE ruhurikiyemwo amashirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi bamenyesha ko bakiranye umubabaro mwinshi igandagurwa ry'umwana wo muri quartier ya Nyarumanga zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura inyuma yo kumufata ku nguvu. Ferdinand Simbaruhije avugira urunani FENADEBE akabavuga ko bibabaje kubona hari abantu bitwara nk'inyamaswa kandi ataco bacibanga. Muri FENADEBE bakababazwa kandi no kubona ico kibondo kitashoboye gushinguranwa iteka kubera amikoro make y'umuryango. Twumvirize Ferdinand Simbaruhije umuvugizi urunani FENADEBE ku majwi dukesha radio Bonesha FM.
Urunani FENADEBE bamenye inkuru ya kamugongo y'umwana witwa Iterese Kakesi imyaka 5 imfubyi kuri se yo yishwe aheze gufatwa ku nguvu n'abantu tashobora kumenyekana aho ni muri quartier Nyarumanga yazone Buterere muri komine Ntahangwa gusasa Bujumbura ari kugenderwa rya 19 Nyonyo umwaka nyine turimo. Twavuze kandi ko atafanye iteka nk'uko bigenzi b'igihugu cacu ibitekanya, kuko nta migirwa izanye navyo yabaye, reka ngo nta n'ikigandaro cabaye uvuye ku mikoro make umuryango nyaburya nawiwe yategezwa kubandanya gaburira abana batanu basigaye ari wenyene kwese wabana amazi myaka ishaka kuri itatu yitabye Imana. Kuri ibyo rero Sinadebe babajwe cyane bose n'ibyashyitse tukaba twifatikanije n'uwo muryango muri uwo mubano kuko ibyabaye na kamaramaza aho hari abantu basigaye bigenda nk'inyamaswa n'imbere y'abana atasho bazira kandi bitazi kakesi iteriteka.
Muri Fenadebe basaba ubutungane ko bwokora amatohoza yimbitse kugira hamenyekane hongere hahanwe abantu bagandaguye uwo mwana. Ferdinand Mbaruhije avugira ubwo runani atera kamo abo bose babishoboye gushigikira umuryango wabuze, akagira ko anemeza ko bazoronsa abashingwa manza umuryango uwo mwana mu gihe wo kwitura ubutungane.
Manishina debe saba ibikurikira: ubwa mbere kwafata ingingo kugira amatohoza yimbitse kandi yihuta kugira ngo abakoze iryo bara bamenyekane kandi bahanwe hifunzwe amategeko; ubwa kabiri guhimiriza abenegihugu ngo bahibe nabo bahindure ingendo ata n'umwe asigaye inyuma na buya twese guhamagarirwa mu bikorwa cyo gukingira agatya k'abana; ubwa gatatu gushyikira imiryango yashyikiwe n'amakuba benayo haba mu byo uburyo canke bijanye byo kubaremesha; ababyeyi nabo bongereza ingufu mu kuraba neza uruja n'uruza rw'abana babo kugira ntibahure n'amasanganya nk'ayo yashyikiye kesi iteriteka. Ku benegihugu muri rusange tubatya kamo urashyikirane haba mu mahigo canke mu maruswa cyane mu bihe benivyo. Emmanuel Deve naho twiyemeje kuronsa uwo muryango bashingwa manza bazobafasha bijanye n'urubanza nyene mwiha bataka ubutungane.
Bamwe mu bumvise ivyo bisabwa n'urunani Fenadebe bavuga ko atabutungane bo kwitega ku ntwari ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD, ahubwo ngo ni ukuyisezerera hagashirwaho intwaro yubahiriza amategeko.
Dondo Diemba z'umutima urakenuye. Amakenga ni yose mu banyagihugu bikajondi komine Rutovu mu ntara ya Bururi kuri dosiye y'umwigisha kongera akaba umukuru w'imbonera kure ikajondi ni yukuri Fidele yapfunzwe. Uwo mwigisha akaba apfunzwe biturutse ku rupfu rw'umunyeshure Iranzi Likeve wo mu mwaka w'indwi ikajondi yahuraguwe amahiri n'uwo mwigisha kuwa 11 munyonyo umwaka w'2023 amuhoye kudatondana mu cigwa cy'ibiharuro udukoresho turi mu kabweta bita boite matematikare mu rurimi rw'Igifaransa. Akaba uwo munyeshure yahavuye acikana. Mu butungane i Bururi bakaba batanguye kuvuga ko uwo mwigisha yishe uwo munyeshure atabishaka. Bakaba ariko bakora ibishoboka byose ngo iyo mbonera kure ibe irapfunzwe itagira dosiye kugira bidatevye ikire kugwa. Umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Bururi ari wenda ikeza Frederic akaba ariko akorana amanyanga n'urongo uyu mugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara kugira uwo mwigisha akaba n'imbonera kure Fidele ntazotebe mu munyororo. Abanyakajondi bagatangazwa n'insiguro zitangwa ku catumye urubanza rudacibwa ikibiriraho. Mu butungane bakavuga ko ari ukubera bene kubura umwana bituye ubutungane haheze iminsi ibiri yose yita Imana. Abanyagihugu bakavuga ko atakundi uwo muryango wari kubigenza kuko uwo mwana yakubiswe yongera acikana ku munsi wa gatandatu utari umunsi w'akazi, kandi ngo bene kubura umuntu ntibari bwamenye ko umwana wabo yakubitiwe ku ishure. Abanyakajondi bakabona ko imbonera kure Fidele iba irafungwa mu ntumbero yo kwinyegeza gusa ubutungane budashaka gukora bukurikije amategeko kuri iyo dosiye ririko iburabuzwa n'abategetsi bo mu mugambwe CNDD-FDD. Bamwe mu banyabururi bakabona ko atabutungane bukora nk'ubutungane buzopfa bubonetse ku ntwaro ya CNDD-FDD. Iyo ntwaro ngo niyo nyene ibwishe. Abarundi ngo nibave hasi bironderera ubutungane nyabwo mu kwimika ku butegetsi abategetsi bashira imbere ubutungane kuri bose.
Umucamanza uyu munsi mu Burundi akorana no Burundi yaciye ubwenge ekie de benitrerize urubanza rwiwe arabona ko rudashoboka cyane afite ukuri akipatisha mukuru mugambi mu ntara
mwumva rero bya bintu aho biriko birapfira hajemwo inzego z'umugambwe uri umucamanza umukuru w'umugambwe aragutelefonya ati sha iyo dossier ngomba kugira kunuku iyo dossier uri kurakurikirana yihoze uwo muntu ariko araburanya naka mupfunge iyo dossier tugomba yuko uyikrasa sans suite voilà wa mucamanza ahiye coba ya dossier ayiretse abari bazi ko batsinda muri gwa rubanza bakajumararikwa bari bafise ivyemezo bari bafise amasura bikwiye neza ariko baciye bataha zirayoye kubera bivuye hehe bivuye hejuru ku mukuru w'umugambwe canke kuzindi nzego z'umugambwe reka rero nje mbaza kabazo ngaha none agatiye wa mucamanza n'umugambwe wa muteye ubwoba canke n'umugambwe wavuze ati korukunuku ninde yononye igihugu cane umukuru w'igihugu ati umwasi wa mbere n'uguci zangondagonde ariko n'uwumucishi zangondagonde nawe n'umwasi w'igihugu uwo nawe n'umugambwe mbere n'umugambwe CNDD-FDD
amakuru ya radio haguruka yo kuri wa 2024 munyonyo umwaka wa 2023 ni hano agarukiye mwakoze mwebwe mwese mwari kumwe natwe abafashije kuyatororokanya hamwe na Giselle Manirakiza yari mu buhinga bw'ivyuma nabo nyene bakenuye ari ne munezero nari kuri micro ndabafeze ndabifuriza ibihe byiza na ubutaha
ndabahumurije abari abahe mukiwe umba atati zigiro abarushe umitima ni muhumure abafise ibikomere byo mu mitima umwami Yesu ni washoboye kubavura ibyo bikomere
Haguruke Barundi, hagurukani radio ikangurira Abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka.